Mulitsu wampili muja mulitsu wanyanjamo kwala kwake kumagwera pamau zuposepo komatsu walopambana lilinti mamangamo Kalitsa kulitsu walo wala mulitsu wala kualitsa mulitsu wantimanga Yesu atachotsandima mulitsu wantimanga ndisiya Mulitsu wantimanga Yesu atachotsandima mulitsu wantimanga Tainuyo mulitsu wala kualitsa mulitsu wantimanga Yesu atachotsandima mulitsu wantimanga mulitsu wala kualitsa mulitsu Wantimanga Yesu atachotsandima mulitsu wantimanga.